gal and the prettiest girl with a golden smile that made you feel new. Like when the marching band strolls the street, you know another year's come too soon. So you took a hand and she gave a look that sent you to the moon. They spoke the words of a gentleman. Can I have this dance with you? Can I share a dance with you? Won't you come on home? I built us a flying machine, and we'll go where you want. We'll sail the seven seas. All is well, Daisy's dreams. There goes the girl, you're the pretty bird on the golden mile that made you feel real. Took a thumb to the stars, she don't make no big deal. And there she sits within big old fields of daisies and rusted mills. When the sun shines on her hair of gold, she's beautiful. She's beautiful. Come on home, I built us a flying machine, and we'll go where you want. We'll sail the seven seas. I hope all is well in Daisy's dream. Da 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 da